bivanye n'aho umwe wese aherereye. Uyu munsi televiziyo yanyu, televiziyo yacu ku Gasaka Web TV ikaba yatembereye mu ntara ya Kirundo, komine Busoni, ni ku ivuriro ritoya ryaho bita mu Katare. Tukaba twagiye kuraba umutama asanzwe ahagwariye ahamaze iminsi itari mike, yabuze uwumukurikirana. Uwo mutama akavuga yuko avuka mu ntara ya Ngozi, komine ni Mwumba, umutumba nawo ni Bugorora. Akaba avuga yuko yagiye mu Kirundo agiye gupagasa, ariko akaba yasize agwatira igitongo giwe. Ubu rero akaba agwariye mu bitaro bitoya byo mu Katare, akaba yarabuze uwumufasha. Agasaba avuga yuko uwagira icyo afasha akaronka uburyo bwo kwivuza akava muri iryo vuriro agasubira ahavuka I Bugorora, ko yoshima rwose cyane. Akongera agasaba umugira neza wese yuba bishoboye ko yomwubakira akazu muri iryo tongo. Kurikira uko yatwiganiye.
Je nitwa Rafael Ntungiye.
Ntungiye Rafael,
navukiye ku musozi wa Ngozi. Mugabo umutumba w'iwacu ni Bugorora, muri komine Mwumba, intara ya Bugorora nyene.
Oya, intara ya Ngozi. Nk'uko mubyumvise bamwita Ntungiye, akaba avuga yuko ava ku mutumba wa Bugorora iri mu komine ya Mwumba, intara ya Ngozi.
Garuse ni mu Busoni, nje gushaka nyene hikigwati, kugira nigurire hikigwati, nshamumirira ino. Mbo mukuza ngaha mu bitaro, mu isoko hari abagabo bariko baragwanira igare. Baje kugwanira igare
hari mu ijoro cyangwa ku mutaha
ku murango, hanyuma ndagenda ndazarenda ngiye kubabanguranya abo bagabo basimbira kuri jyewe, rero bantura hasi n'icyo gare ryabo riranankomeretsa, bantuye hasi baca bantura ko n'iryo gare. Niko guca mbabara, rero ubuzima bwanjye bwose buca burambura. Ingozi no banza gusubirayo, ntibumva seko narayigwatije, ahubwo cyo nsubizayo naba ngiye nyine kugurana nyine ibyo 180,000 umva byasigaye 180,000.
Muganga asanzwe amukurikirana aravuga yuko ubuzima bwiwe uriko buratera buja imbere, ariko akavuga yuko n'ubundi abagira icyo bafasha bafashije. Ati yuko no mu gufungura rimwe na rimwe gestionnaire w'ivuriro ariwe azana ibifungurwa akagaburira uwo mutama.
Bagenda hajya ku isoko bakamurondera udufungo bakamuzanira bakamuhereza.
Bande?
Je nka nigerageje kureba nk'ejo bintu nabenye gestionnaire batuzana, sinamenya ngo gestionnaire yaba yarabakumufuko yabamwivurira akavuga ati reka ngende muzanire, kuko yari yabonye ko atamuntu ariko aramukurikirana. Nuko niko nagenda abibona.
Mu ijambo rimwe nyine abayeho nk'umwana w'umwibaraba.
Yego, nuko kabisa. Ko nta muntu n'umwe turabona va hanze aza kumuraba. Aba turabona kabisa.
Gusa ikinyohiye nuko gusa iyo ngwara yibita ku miteri ba grave cyane. Nuko ndibaza kumbe nyako y'abiteri ba grave kugira ngo kumbe basaba ibintu bya hospitalization. Mugabo urumva ko atari ibintu byo kujya ku bitaro birimo. Nibaza ko ibintu bizasaba cyane. Kumbe umuntu yarose umuntu amukurikirana akaguma ngaha ngira ngo mwashobora kumuvura. Akatinda gatora miterende.
Ego umuntu yogerageza kumuha imiti. Iyo umuntu yibaza akurikije uko ubu barabona afise.
Yego.
Hama vyanka naho umuntu yocamenye kundi kuntu yogenda imunyuma za.
Ukuri w'umutumba wo mu Katare avuga ko uwagira ubufasha agafasha ku buryo haboneka amafaranga asubiza uwo mugwayi mu ntara ya Ngozi ahasanzwe avuka, ko vyo bufasha bakarondera ku mutumba avuka ko abo bashobora kuba bazinanye. Nubwo we avuga yuko atamujyango agifise muri iyo ntara ya Ngozi,
atanguye kuba mutumba waha mu Kivu. Kivu arahaba abona umengo ntakigenda, munyuma aragaruka ati jyewe ubu ngiye kwibera hariya mu Gatare. Yaje akomeye ashyikira mu isoko, mu nzu z'isoko, hajya mu isoko nyine bisanzwe. Amaca yiha icyumba cy'isoko kitarimo umuntu, acashyiramo utuntu twiwe. Yari asanzwe atunzwe no gukubura mu isoko, bakamuha 100,000 cyangwa 200,000. Hama akaronka yo gufunga, akaronka ugera afungura, kandi noneho umuntu arimo aratambuka atagwaye, nibaza ko ibyo gufungura biroroshye nk'uwo muntu ari umusaza, ntabwo byamugora nk'abajejwe intwaro cyane nka komine. Icyo yodufasha ko yodufasha tukamushyikana wabo ku mutumba kugira ngo abo ku mutumbi wabo ndazi naho biruko avuga yuko bo baraheze bose nashora guhera bose nasaba roko mu dufasha tukaba bo duhubufasha bwo bw'ibihumbi nka 15 n'imiburi iburi byo mushikana ingozi tumaze kumushikana ingozi wabo nibaza ko ikibazo cyo bagikemutse natwe tukoroherwa
mu kirundi batitibiri duvorana ubuvu murumva rero ko umukuru mutumba wewe asaba ubufasha bw'amafaranga makeya agera nko ku 15 kugira uwo mutama ashobore kuvanwa aho ibusoni asanzwe atavuka bamushikane kumwumva aho asanzwe avuka dushimire rero kandi cyane na Gordie yitanze gose cyane akagenda karaba abo bantu aho bagwariye tubararikire kugira subscribe share na comment kugira ibiganiro tubashikiriza bibandanye bibashikira atankomanzi ciao.